Amazing Dream Studio and the Afrozi Group wanakuletea bonge moja kubwa la filamu Semolina. Semolina ni chakula kitamu kinachopendwa na watu wengi nchini Australia. Semolina. Ndani ya Semolina utawakuta wasanii mbalimbali kama
Semolina.
Yeah,
Semolina, pata nakala yako ujione mwenyewe.